Chutano. noma nakaluwore gi timbene. Ngat ma yudo pesa e yor miriambo, chalo gi gweno matoto mane ok oto, to gibiro lalne kapok obet ng'at moti, kendo bang'e nolokre mana ng'at mofu. Dhano bende nothadho ka ok onwang'o gima dwaro. Miyud ndiga, nadwaro pikipiki, karuoth dhi pikipiki, nadwaro gari, gari ka Jehova omiyi, nadwaro meli, meli kiseyudo, nidwaro ndege, ndege ka Jehova osemiyi, nidwaro president, president kiseyudo, nidwaro prime minister.
Catholic, where pamo, keep a good with the Father Richard, where Pamo, keep a good with her. Father Richard, where Pamo, keep a good
with her.
Walking up in the where Pamo, keep a good with her. Can you bend the where Pago, keep a good with her.
Father Caroli,
Father Caroli, where Pamo, keep a good with her.
Father Temo,
Father Temo, where Pamo, keep a good with her. Father Good to where Pamo, keep a good with
her. Father God.
Bishop of God, where Pamo, keep a good with her. Tumba, where Pamo, keep a good with
her. Father Cola,
Father Cola, where Pamo, keep a good with her. Yawa, Maru Paro, son, and what was in your side to bed. Yawa, Maru Lamja, but you came on your side, can it?
Baba,
Namachim Norwaki, Kito, Ibeki Paro. Namachim Noromiga, Kito, Ibeki Paro. Namaching no romini kito I beki paro. Namaching no adibuchi I beki paro. Namaching no adibuchi I beki paro. Namaching no adibuchi I beki paro. Namaching no ruaki kito I beki paro. Namaching no ruake paradis I beki paro. Niro to mi ungi muywe ogo tukete tugo. To mi ungi muywe ogo tukete tugo. Yawa, Madu Fenyo Sana Wengi Manya Sae Tobe. Yawa, Madu Fenyo Sana Wengi Manya Sae Tobe.
Yekumwe Cheva Sewa Choke.